Kuzofuneka senze igrafu yale function ilandelayo ngokufumana ingcambu nekona zayo. Ingcambu zi point of intercepts. Apho igrafu yethu izinqumla khona iy axis ne x axis. Ikona ize ibe yi vertex okanye i point of i turning point. Ngoku ke ngoku sizojonga kule function engu y is equal to x squared umdibanise no 4x uthabathe u 12. Xa sifuna ingcambu zale function okanye i point of intercepts sizokwenza u y abe ngu 0 ukwenzele sifumane i x intercepts. Natso ke sino x squared umdibanise no 4x uthabathe u 12 bakunike u 0. Sandule ke ngoku sifune ukufactorize le function. Xa sifactorize sizofuna amanani amabini angenayo ku 12 singabina remainder. Aze sithi xa siwadibanisa okanye sithatha elinye kwelinye asinike u 4. U 6 no 2 siyayazi bayangena kubani ku 12. And siyayazi na xa sithatha u 6 xa sithatha u 2 ku 6 basinika bani u 4. Ngoku samana x umdibanise no 6 usibe no x uthabathe u 2 basinike u 0. Siyifactorizile ke ngoku e-function yethu. Xa sele sinezi zigwexe, siyayazi ukuba singakwazi ukuthi u-x umdibanise no 6 is equal to 0 okanye u-x uthabathe u 2 is equal to 0. Xa siqhubeka sisuka apha, siyayazi basakwazi ukuthi u-x is equal to u minus 6 okanye u-x is equal to 2. Nantso ke ziphume ke ngoku i-x values zethu okanye amanani amele i-x intercepts. Apho igraph yethu izinqumla khona i-x axis. Sizothatha ke ngoku lam ezi x values zethu sihambe siyoziplota phantsi kwigraph yethu. Sizawusuka ku 0 siyotsho ku minus 6. Nantso ke simplote u minus 6. Siphinde sisuke ku 0 siyotsho kuthu ngoba iparabola izinqumla kumacala amabini igraph yethu okanye iCartesian plane yethu. Nantso ke simplote ubani uthu ngoba ke ngoku sizohlala ngqo emgcini ka x ngoba besenze u y wangubani wangu 0 kwasekuqaleni. Ngoku sinazo intoni i points of intercepts okanye i roots okanye ingcambu zethu xa sisizibiza ngesiXhosa. Sifumene ke ngoku i-point of intercepts. Okulandelayo asinokwazi ukuplota igraph yethu nge-point of intercepts. Kuzofuneke sifune nentoni ne-turning point lena besithe ligophe legraph yethu. I-turning point icanda kubini igraph yethu kumacala amabini afanayo. Ukuze sifumane zininzi indlela zokufumana i-turning point, kodwa sizofumana eyokuqala. I-turning point yethu izoba ngumgama osesiphakathini phakathi kwe-x-intercepts zethu. Sithi ke ngoku minus 6 umdibanise no 2 wahlule ngo 2 bakumnike u minus 2. U minus 2 umele ke ngoku i-value ye-x-turning point yethu. I-x value ye-turning point, sawuthatha la minus 2 siyomfaka kwi-function yethu, sifumane i-value ka-y for i-turning point yethu. Nantso ke saba no 4, uthabathe u-8, uthabathe u-12. Sifumene loo nto xa sifake u-minus 2 kula function yethu. Ngoku ke ngoku siyayazi xa sesidibanisa la manani, sizofumana u-y wethu ongu-minus 16. Nantso ke sino y i-turning point yethu okanye vertex yethu ngu-minus 2 into minus 16. Ngoku sizokwandula sihambe siyoyibhala phantsi siyoyizoba. Sisuke ku 0 sawuqala ngoplota i-y value yethu ngu-minus 16 usuka ku 0 uyotshe zantsi ku-minus 16. Xa sifika ku-minus 16, siyohambe siyonqamanisa ne-x value engu-minus 2. Nantso ke naloko ichaphaza elimele i-turning point yethu. Ngoku sifumene i-turning point yethu, siyiplote phantsi. naloke ichaphaza ngoku singakwazi ukuzoba iparabola yethu ngoba sinazo zonke izinto besizifuna ukwenzela siziplot. Zininzi ke indlela zokufuna i-vertex okanye i-turning point. Kodwa ngoku sobe sizoba ngalena ngoba zonke zisinika i-value eyi-1. Nantso ke yaphuma i-parabola yethu incumile ijonge phezulu. Ikhona enye indlela emfitshane yokufumana i-turning point yethu ngaphandleni kwalena. Kodwa kwanayo izosinika i-value engu--2 ezohla ngqo ezantsi njengalo wana u--2 waqala. Enye indlela elandelayo sizoyifunda ngoku ithi x value yethu turning point is equal to u-- b over 2a. U-- b wethu ngu-4 over 2, u-a wethu ngu-1. Ngoba u-a wethu ngu-1 u-2 umphindaphinde ngo-1 ngo-2. Yonke loo nto mos izosinika bani u--2 ngoba sithe u--4 umahlule ngo-2 ukunika u--2. Uyabona ukuba sikwafumana la value eyi-1 elanani linye for i-turning point yethu sizawuphinda senze kwalanto ifanayo ke ukufumana i-y. Enye indlela kukucomplete intoni completing intoni a perfect square ukuze sifune i-value ka-x ye-turning point yethu. Sizoyibhala phantsi ke i-function yethu sandule ukubeka la 12 qelele inani lethu logqibela sahlala silibeka qelele. U-y is equal to x squared plus 4x wongeze u-4 uthabathe u-4 uthabathe u-12. U-x umdibanise no-2 all squared bakunika i-perfect square ngoba kaloku siyayazi xa songeze u-4 siphinda sithabathe u-4 phana siyayazi la functioning x squared ikrwelelwe ngomgca otyheli i-x squared umdibanise no-4x umdibanise no-4 yi-perfect square engu-x squared umdibanise no-2 all squared. U--4 uthabathe u-12 bakunika bani u--16. Ke ngoku le bracket yethu yokuqala ikrwelelwe ngomgca o-purple siyayazi ukuba izosinika intoni i-value ye-turning point yethu engubani engu-x. Ngoku siyayibona uba sino-x umdibanise no-2 sizokwazi ukukhupha ntoni phana i-x value ye-turning point yethu le yana besiyikhuphile ekuqaleni qha ngoku sizoyifumana ngenye indlela sikomplithe intoni i-square. Ngoku x is equal to siyabona uba u-x is equal to -2 ngoba kaloku u-x umdibanise no-2 is equal to 0 ikwayinto enye as u-x is equal to -2. Siyabona ke ngokuba inye indlela yokufumana izininzi indlela zokufumana igophe lethu. Inkosi.